Adehye a wɔmo wɔ nsɛmwom adoagyi ɛwɔ pue mantam emu no emre bi atwam na ɔmo kye ɔmo paa o ɛba no ensuo ho nsɛnkan ho a na ɛnya asɛm ketewa koraa na ɔmamu nyinaa adwe ɔmo ho ɛsɛn ahohihia kɛse a ɔmanfoɔ no afam ɛwɔ hɔ enti sɛsɛ deɛ nneɛma nyinaa ɛkɔ yie wɔkyerɛ ma ɛkɔ bi a de African Toilet Foundation wɔma kɔtutu boreholes mako mako nsia Edi ama adishi ya wamu mpote mwokra ebie bia nonso. Edi ama wamu. UTV kasiye bo. Eni Benedicta Oyokoti Asante. Awo ye NDC niya wujina apri mreshebe jwem akunya. Echu chini enkomo. Neni nuoche se. Sa bo ho usi ya wamu bia no edi ama adishi ya wamu mpote mwono. Ebe buwa eme nsukom. Eni ohawa anates wamu fem ewu nsiyo hono. Nini na etuo echa.
Ya ye ni msa nsa wamu adrejri. Densu nuna na ema ye nsiyo. But edu opebre no. Then soon in your barrier. It's not, in fact, your bray ye among for bray, a won so problem. National security, no more bray and so, dear, but I know no more the buyer, ye you so an answer. Into me, yes, sir, may lobby for boreholes. Na and no, not solve the problem, no permanently. Me patch all do bro, in Sumia, I bet town, Adreji Zongo, or for Rikuma, our junk room, horside, and a Wangara. And no say one of Avaga Wangara. Inti and then no ya baku baku simi lobby through African Toilet Foundation. Ah or my baku baku 6 in Sia Ewa in Saum Adreji constituency in Tia ye bien yina. And wet you know toilet in su ba ah African Toilet Foundation Penino or non and or dear non so ba 20 seater water closet with mechanized borehole ni bia omode be flashy. It was 60 communities and also enche ye best start na ya ye ansana afina ko ewie ye
enu achi UTV ni adehye a wom wo ensom adroji bi atwetwe nkomo edifa boreholes a wom anya ene emfaso a ebetumi ede aba e won da ne de adwumadie ehun
ye ye mbre won so bi o kese ye bre won so ye wo bura bi ya sa na se ya se kakra we are boy ni ya sa ye da ma se se mama ye so e be hwe ni ye na enche ma ye
e da me ma mi obeneta oyo ase se bra ye bre no be ye fi so ha obu no ye da se me hira no